twaje hano muri komine Kabezi niho twugururiye twaje kugira ngo twugurure iyi kampanye y'abakenguza amateka amakomine n'icenda mugabo twagiye turafatanya birabiri kugira ngo bizotworohere muri iminsi isigaye no munsi rero hano twa hahuriye amakomine abiri Kabezi na Mutamu mu kuvuga nabaje inama ba komine 24 bari hano baje kugira ngo babone abo bazotora
ubwa mbere bwo duteza kugamburukira abene igihugu tugiye guserukira mu nama nkenguzamateka kenshi turavuga ibyo twabonye ibyo twasi ingorane ziri mu ntara yacu tubona ko inama nkenguzamateka ishobora kudufasha kubikemura ariko imbere yaho ntegereza kwanza kubahiriza no kubaha indongozi ziba ziturongoye muri uyu mugwi w'inama nkenguzamateka badutumye kuri bene gihugu duteza kuzogamburuka hanyuma tukabashira ibyo twakuye mu bene gihugu kugira ngo dutekane dutunganize bene gihugu ingorane badutuye inama nkenguzamateka nayo ibashikane ku rwego rw'igihugu hari rwego rw'igihugu utora inyishu tuzosubiza mu banyagihugu bo baturungitse sinibagiye kugamburukira abanyagihugu cane cane bo muri komine ya Kabezi abarongoye komine ndabasabe bazonkoreshe nimba bazo bagiye mu manama ntaduze igitega murazi uko ariyo mwaturungitse sinzoreka kubashigikira sinzoreka gushigikira bene igihugu aho bari hose nk'indongozi zisekira abene igihugu no kugendera abene igihugu aho bari na cane cane no mu mashengero kuko murabizi ko amasengero kesha bafise ingorane nayo nyene tuzagendera kugira tugerageze gufasha intwaro gutorera umuti mu bene igihugu
ibisigaye kuvugira abene igihugu uko tubana ku gatumba ndo mu ntara nibaza yuko icyo gikorwa tuzokwama turiko turakora ko ndi umwe mu baje inama ba komine nibaza yuko gukorana na ba musitanteri cyangwa gukorana n'abenegihugu nibyo twari dusanzwe tumenyereye ibisigaye banyakubahwa sinabicisha amajyambo menshi kuko twebwe nk'abo mwashyize imbere nta programa politike dufise irengeye y'umugambi CNDD-FDD wowo washimye ko twogenda mu nama nkenguzamateka kugira ngo tuze turafasha kuraba yuko ibyo leta iriko irakora bihuye na programa umugambi CNDD-FDD washikirije abenegihugu